Jamba ku fast lane, jamba ku fast lane, dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala.
Thank you. Pasambi.
Samba ku fast lane, samba ku fast lane, dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala.
Hey, as you get, so good to be, as I'm Zala bitch. siqale phansi phansi mele siqale phansi phansi mele siqale phansi isazo shall we get down mele siqale phansi phansi mele siqale phansi phansi mele siqale phansi isazo shall we get down noma afana sina songena mfaliwe kusho noma afana sina songena mfaliwe kusho ivule 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 mshayi kusho ivule 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 mshayi kusho noma afana sina songena mfaliwe kusho noma afana sina songena mfaliwe kusho ivule 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 mshayi kusho ivule 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 mshayi kusho
dlala bitch, dlala, dlala bitch, dlala.